Hallelujah. Yada trade yam punyango ponti as a force. Midiane prophet Anthony Kwateng. Menam dasa for a friend of Rock of Life Chapel ano. Kumasiya bripo bruni krum. Me pesa minu din komosi mabako. Chemo mwenka krebi na minu kansi mbi. And then pesa me kasa fa asemwa. Matu din se shuru nipa mo. Na me pesa me bo mitima kemi bienti. Yan radi u nyami asemu. Oh, mighty asempa. Itre edu. Chichemua eye edu nson. Matthew chapter 10, verse number 17. But you're in jail, Radia Sem. But so, now, I'm going to go to the house. 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 Unini denchem omunyina yetimi kum nipa ade na yesu amomoy mu biyadin na wose yanhwe ho yi wonipa ho asema no mebo ho mpa ye bise ewrade because na mente ase na ewrade ka kire me ma me hu se nipa ho ohu che jata enipa ho ohu che sebo enipa ho ohu che nsuo enipa ho ohu che electricity ne de ka ho nyina ade na me ka se obi ka sofo asema na wo kan de mu odan pa ampa nipa ho ohu che electricity Obi etie me nipa mane dwuma firi ne nsa enipa mane na ware egu emi nipa mane position firi ne nsa hwe me kaase bi a kyerɛ wo de wo ye bi a nipa egbɔje wo so nipa edi wo chi no empo me nua wo ye star na nipa di wo chi wo followers bebree susu mane nyɔde na nyɔ mo di wo chi nyina mpo na yi wadɔfo nipa ho hu yi pa nipa etimi ye dɔ so me ni obi onya na sɛm a ehia ne pa ɔmpɛ so beka kyerɛ obi a no one ni pesu suru ho onna da pesu suru ho de ogini die susu ho me ka akyerɛ wo ne sɛ ne saa asɛm ne nti na dwuma afiri ne nsa saa asɛm nti na ware egu de nipa timi ye dɔ so twa ho ye wo nipa ho sɛ de yesu kae no sɛ wo kenka bible new testament na ba bia ba hunu sɛ ye de ready nka atwere bia no sɛ yesu na ka saa asɛm no ade na yesu e ka kyerɛ nipa sɛ ye hwɛ ho ye wo nipa nkyɛn nipa ho ho yi pa nipa ho ho papa me ne mo bi nipa nti ene wo firi wiase Minimum be nipenti and then a bra bato form. Minim nipenti and any more guiasse. Nipe duachi, nipe a bojoso, and your mina poison. Amikasa Minchero. Minimum be a nipenti and ne Wadako in Seni. Minimum be nipenti and Wadanitu Tuni. Mikasa may be a chemo. And you may be a sofubico baby. Now you could do whatever top of banning when young phobia and home for ye pa. And you book your baba. The enemy didn't go with Sabba and Juma or ye, or your boy catches one day. Sabby, two grand. Nyane ne din komo kwa chiri na de twa nyina ne se ene madam fo so ene din be pie be ene wati awu de nipa de obi ya braba kwasi ene nipa so me nka se nipa nye ene mo bi so so obi ya braba kwasi ye mata no ta na so wi aso we munsem do so tina no yesu ka chiri afia fo se me suma musa nyanten akombata ko mu munya ni firesi wo wo hwa ho ye onipa nchan me ne mo bi ona obi ye adwuma adwuma ba ko na pani ba ko na do ma no wakeka ba ko nsem wa ma ne adwuma firi ne nsa Obi tie me oni ni fie wura enya asem na danfo beke kanse ma kire no amene na dwuma afri ne nsa ya ewiase we nipa ho ho wan suo nipa mpanifo ka se wo nyiri nche mpanifo se suo nipa ne gya asaman ade ne yeka sa ye nipa na tifie ye nipa na ye adwuma wo hia mo nipa na beboa ho wo ntimi nsuma obi che se nipa ade ne yeka se suo nipa ne gya asaman ya wo tie asamanpo mu nipa ho ho ye pa ade bia wo ya oni nipa na ye no dwene ho mienu ne nipa beta ma wonse se fom Enipa beto amu enima guiase enipa beto amu abara agbato fom obi ba gidi nipa esi so ne nipa penasem pa but the next I nipa na penasem na amane na abara agbato fom ma men kaze minjira o enipa ye yesu hallelujah hallelujah no sa no kro na nipa kro na ene ka bo na senwem yesu ndina na oba se oto fom na jerusalem fom ma ni so no ka chemza mun sumu ho jerusalem fom ma mu ho ene mu ma hwede wo ye bia yi tu hwewa na montutu ye yi hwewa ne nipa ntama yonko fa yi Asam chere ozo hwan na akachere no. Obi de nani da so nyina tu nipa so. Na no Jeremia si nipa no menka nipa. Honam eye nani da so. Ode honam eye ne basa. Na mo munhira nipa asafo urade eye nani da so. Na twa dia mpunya gopon eye ne basa. Sa ode nipa ye woni da so dia na menka chere. Nipa bo hyeni rate me fi empo otimi wu. O ma me ahyo obo, wo ne bi ahyo obo. Wo de ho ato so wagye agye. Ade ba chana so ni wo wu e. Me aram kai na so ntimi nyebi wo be yebe fa ho to urade so na gye urade nya go ponko he no no ne sheba on fin ono na akwa sam tena on kanjo bi wo betwa akwa sam a chere nipa ade be chere da mo ntem was so was a much any part, I never chatted down one. Then you will be a kind of some nip, now why you must have a chatter down for. And you are wearing a down for no, I'm only used to you. You pay me. You see me in the winning permo to me, my family want to any person. My main camp was in Binchel. I will be a friend, Tontum, and as a mosquitoes. The young enough in my uncle fire, then Nipa, and then Tontum and Tem. And that could be in Tontum, no young so much in Banatu. I said, your names are Bobby, I won't know at a crab or Chenna Banatuno. And Tontum Chenna Banatu, I could do level be the big do baby, no, not that could on Tontum Yare, what we have for the banana called you. Tiabo Fire Chenna, I ended there, no answer that could be. Nema Miaria, on the Swago Chenna Huaba. Tintum Banatu, now Baby be any power. Said the young name, my uncle fire, then the pan and Tontum and Temino. A brand Tontum Ben, the Panchano. Nipa yagin sen kibu kun tontom to ba nche ya ehu na ya buen sen besie kuno ya buen sen besie kuno an tontom ma de onim bibia okwo fi ni age na ko bo ni ma amia ma ni ese mama ene de ma tuche de bia na se de nipa si akwo yen sama me no firi so admi kwot yukro bia mo yen sam sa nipa yi ma ye nipa shmani mo nyam ne omo me hu sam pa se de ma hu tu wa me se he wo wu enya ne kwa na ka che se nipa sam bo ya ye yi nipa sam bo nya ye yi de wo ye na nipa kwa jo so no ye mistake neve ye wo ye na ne ye bo ye sema ho no sa agrofo na ene ma de na tofom hwo ho ye woni panchen ya ntontom ma me ka chere ne ba se nipa nsem bo nya ye e ya mpanse nipa nsem bo e nya ye ye ma me ka chere ne se ye bo ye sema na ne nipa bo ye sema no e ye kum na ne pese ye kum wo e nya ye ye ne ye yi wo nya so wa ya de ntira nti ne ha na akwa ya wa sa ba no e wade na di ho afofie nipa nsem bo nya ye ne mo kum ne pese ye kum wo e wade na di wa kwa sa ba ka mensem ye na sema na meka to ano pay adie bi a wo ye nipa boye wo so na gini mi bi no hu mi no adie bi a wo ya e pega na nipa nyina dia ni hwe wo no omo di wo chi nipa nyom nyina ne wa dofo hwe ho ye wo nipa nche ne nipa etri nya bo ofre e nipa akoma nya bo ofre ne ho ye wo se nya me da nipa tri mu asemo di e me ye wo di wo nipa tri mu a ye wo ko asemo chi nipa wo nim di odwene fa ho ye wo di nko ma che wo nim di odwene fa ho wo nim semo a wo ni wa o ka fa ho se ka ono nko a wo dem ma adie be na odwene fa ho hwe ho ye wo nipa nche. And the master of the buyer, me the assembly baby, but they make her truth when they say, show who you in the punch, and if I want to Yamaso, Nipa, the mountain says,